Torane is a shout to me, Capri Franklin's card. Really, what is why you chose on me to live and merci. Sonia Roni, Uchumurungi Kira, Sonia Roni.
Nibyo simbeshegwa amatora yabaye kandi yabaye neza mu mutekano ntangere abanyagihugu bose abari batuye amakarte baje gutora kuri kwamye n'abandi bariko baraza kandi turizi twabonye yuko n'abatatoye amakarata bashoboye kuza gutora bakoresheje uturesepise twabo bibankenje na karangamuntu zabo gushika ubu nta gitigiri turatangura gukorera ko ngo tumenye amaze gutora uko bangana nibaza yuko nko mu minota 45 cyangwa isaha imwe ariko turonse igitigiri gikwiye cy'abantu bamaze gutora kuko hari abantu bamwe magize umugwi wigenje n'abatora muri komine Nyakabiga bariko baratorokanya ibiharuro abona nashoboye kubona nk'abantu nohera abo muri Menibe ko bahaciye baza kuraba uko biriko biragenda hanyuma hari abarorizi bo mu runani rw'imigambwe kopa hari iprona hari FNL hakaba CNDD-FDD n'andi mashira hamwe nubwo tutararaba neza ko ujeje umugwi wigenga je amatora n'afite liste ntabanduka y'abantu baje gucungera amatora.
Nous sommes pas disposés à faire des malheurs.